Really, babe? Really, babe? Whoa, 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 whoa
joke, babe.
Do you
I get so stupid, bro. This is stupid.
Excuse me?